ngase balala mungibiza ngamaka mungikubiza nami ngomuntu siyafana nje
ngishupa umhlukume
ngase balala mungibiza ngamaka mungikubiza
ngiyabingelela izwe lonke ngibingelele la okufinyelela khona izwi noma iphimbo leka Dr. Njongo. Ngiyabingelela eKapa loDumo, ngiyabingelela eCape Town, ngiyabingelela Eastern Cape, ngiyabingelela nasezantsi ngapha kuSwaziland. Ngithi cha, sanibonani, uye lo uDr. Njongo impela umelaphi wendabuko. Cha, nganza kwethu kuyiqiniso elikhulu ukuthi mhla ka 3 December kuyobe kunespecial la eKZN la engizobe khona ngihlanganyele khona no doctor ngoba uyahlehla mema bonke abantu ezantsi entshonalanga eningizimu ngiyabamema nje bonke abantu magumba mani wonke omhlaba ukuthi cha ngalolu suku baze bangaphuthelwa baze bangasali yila engiyoba ngakha khona uhlanga lwamanzi kuwo wonke umuntu othi cha mina ngiyafisa ukufika khona noma mina ngiyeza khona yila azobona khona into zakhe ziqaqeka abantu bayohlanganyela eDurban stage yila esizobe sesihamba khona ke sesiya khona phela lapha ya emfuleni ngibona kuye nje umfowethu umngcwabo yahlehla ukuthi kulo lonke lelo suku noma kuleli thuba uNkulunkulu asinikeze lona lokuthi cha asike nje siphilise abantu noma sike nje sinceda abantu yebo sike sahlangana ke naye sagaye nje omunye umuthi naye waphinde wahamba wayogaya kwakhe nami ngaphinde ngahamba ngayogaya esigodlweni kodwa inqubo yakhona nosiko lwakhona yingoba sifuna kuphila abantu ngomhla ka 3 December kule special esikhona nxusa ke bonke abantu ukuthi cha baze bangaphuthelwa ngalolu suku umhla ka 3 December baze bangaphuthelwa yila engiyoba ngakha khona uhlanga lwamanzi kunabantu manje ekade bekhuluma bathi baba kanti usisa nini emanzini usisa nini emfuleni na umhla ka 3 ufikile lapha emanzini kuyobe kugezwa wena qala kuyobe kuhlanganiswa wena namadlozi uyoba wakhela isisekelo ngoba kuyo yonke phela into uma ungakadlula ebhavini kufana nokuthi wena awukakhuculululwa awukagezeki qala ugezeke qala bese kuma ke manje wakhelwa uhlanga lwenhlanhla wakhelwa uhlanga lwenhlanhla yikho la okuyobe khona kwenziwa zonke zezinto ngoba kunabantu abaphanjanelwe amadlozi abangazi ukuthi cha bazokulungisa kanjani kunabantu manje abangakaze nje sidalwa benze nje lento okuthiwa amasiko okungakaze kha kube kuhlatshwe okungakaze kwenze siko nje kha kubo yila ozobe khona uhlangana khona namadlozi akini uhlangana khona nezidalwa zakini uhlanganiswa nabo bonke abantu bakini esabadlula emhlabeni ukuthi abakulekelele bakucelise lapha kuzobe kunamakhandlelo la umuntu oyobe phethe ikhandlelo lakhe ekhuluma nesidalwa sakhe ekhuluma nesithunywa sakhe ekhuluma namadlozi akhe ukuthi ucelane kunemali ezobe u27 rand leyo mali leyo yila ozokucela khona emfuleni ukuthi wena ubani inkinga yakhe kuphi awuceli kwagumede kodwa ucela emfuleni ukuthi ucela amadlozi akini akusize mina okwami ukuthi ngiqhamuke nomuthi bese ngiyokwenzela emfuleni bese kuma ubona izinto.
Dokotela Njongo, uyasithokozisa kakhulu ukukhuluma nawe. Abantu bayafisa ukubhalisa futhi abanye sebebhalisile nanitheni nithatha aba-100 kuphela. Inamba ikhomba ukuthi sengishoshela ngasesiphethweni. Mhlawumbe uma ungatshela umuntu osekhaya njengamanje ukuthi ithini inamba ekubhaliswa kuyona.
Inombolo okubhaliswa kuyona u-079 045 34 46.
Asiphinde
079 045 34 46.
Dokotela, kuyosukwa ekuseni ngasikhathisini?
Isikhathi okuyosukwa ngaso ngiyacabanga ukuthi kuyoba 8 mfoka amapholoba.
kodwa abantu abahlangane ngo 7
kodwa abantu abahlangane ngo 7 kuba bonke lababhalisile baze bangawakhohlwa amakhandlelo mfoka amapholoba
ukuthi bayowathola la
ngizelela amakhandlelo bazowathola mfoka amapholoba ngoba lolu suku lwangomhlaka 3 lubalekile mfoka amapholoba
ngikuzwa uthinta neyamabhayi ukuthi abawathengeke wona bengawatholi labo ufika na
amabhayi mfoka amapholoba amhlophe umuntu akazithengele yena 2
Okay.
Uyothenga ibhayi lengentsha, uyothenga ibhayi langezansi.
Asebenziswa phi kuphahlwa ngawo
kwenziwa? Lama bhayi kuyophahlwa ngawo lo muntu ozobe uthola lapha esizobe sifike nawo ngoba njengoba ngichaza ukuthi yila okuyoqaqwa khona inkinga mfoko amapholoba. Awukwazi ukucela into emhlophe noma ukucela ukuthi into zakho zivuleke. Kodwa singekho into ohloniphisa ngayo. Okay. Abantu babokhumbula mfoko amapholoba kwasemandulo bekade ukuthi mawucela mfoko amapholoba bekade kunalento okuthiwa inantsuka mfoko amapholoba
okay.
Ebekade ufika uguqe ngayo ucele kodwa phela nawe uyibhincile
oh.
Nalapha emfuleni yila uzobe khona ukukhuluma namadlozi akho njengoba ngisho mfoko amapholoba umhlaka 3 umhlaka 3 December
yes.
Ngiyafunga ngiyagomela ukuthi umuntu uyothi ephuma lapha emfuleni mfoko amapholoba ikhona lento azoba yisho mfoko amapholoba
yini enenze nahlangana ninomncwabo niyathembana niyazama noma inhloso uqinisa ithemba kubantu bebona inyanga zimbumba noma vele kunomuthi enikwazi ukwenza nobabili wenza imanga
wemfoko amapholoba kunento engizoyichaza uyabona mina ngiyathanda inyanga uma zihlangane ngomuthi
okay
Ngiyathanda inyanga uma zihlangane ngomuntu okwesibili into eyenze ngibe no Dr. Mncwawo yingoba ngiyamethemba mfoko amapholoba
okay
yingoba ngiyamethemba mfoko amapholoba kodwa nje ngiyathanda inyanga mfoko amapholoba uma zizohlangana ngomuthi ngokuthi kulunge inkinga zabantu hayi ukuthi uthi inyanga kodwa lokubhizi uqophisana nabantu ngiyalwa nosibanibani asike sihlangane amasehlanganise amakhambi Ayo siza wena ubuye uzokhuluma umuthi cha uDr Njongo bano Dr Mncwabo bangisiza ngomhlaka 3 ngimeme bonke abantu mfoko amapholoba abasuka amagumba amanomhlaba abaqhamuke mfoko amapholoba ngoba lento engizobe ngiyenza lapha iyoba inqupha mlando kuyoba kuyilona sisuku kuyoba kuyilona sisuku la ngizobe ngibeka khona uphawu
okay.
Umuntu mfoko amapholoba ngohlanga lwamanzi mfoko amapholoba ngohlanga lwamanzi mfoko amapholoba ngihlezi ngibakhumbuza abalaleli ngihlezi ngikhuluma nabalaleli emakhaya ngithi balaleli kuyo yonke into noma kuyo yonke into ewumuthi oyilanda lapha enyangeni mfoko amapholoba uze ungakhohlwa ukuthi kumele ihlangane namadlozi akho mfoko amapholoba
ithini inombolo dokotela
inombolo yokubhalisa
076 ekugcineni. Dokotela ngabe niyabakhetha nabantu amadoda besilisa bakuma period kade shawe izibuko akunankinga.
Wemfoko amapholoba. Uyabona lolu suku lwangomhlaka 3. Namanje ngiyasho ngiyagcizelela. Ilono suku libalekile mfoko amapholoba. Kunabantu manje esabalahlekelwa ithemba. Balahlekelwa ithemba ngani na? Kade bangena ezinyangeni. Abalutholi usizo.
Okay.
Kade bangena ezinyangeni abalutholi usizo. Yini na into enza ukuthi usizo ungalutholi? Yimuba umzimba wakho usublokile mfoko amapholoba. Manje mawuthi uthola into ewumuthi lemzimbeni ayisakusebenzeli. Woza siqale sikudilize imthwalo.
Oh.
Woza siqale sikukhuculule. Sikudilize imthwalo. Le yenza ukuthi into zakho zifaseke zibambeze ingabe zisaphambili kungakho ngeke ngathi mina no Dr Mncwawo cha budo mdala asike siye emfuleni sike soyonqusa amadlozi sike soyocela zidalweni sibone ukuthi ikhalazo zabantu angeke niziphumelele ngiyagcizelela uzophatha 27 rand kodwa le mali ingama randi kuphela mfoko amapholoba
Dr Njongo ngiyafuna ukuthi ngoba okunye kwezinto umuntu mase bhalisile uyayithola iSMS emtshela konke akufanele kuphathe kodwa ngiyafuna ukuthi ungenelele kakhulu kakhulu ekuthenini ke imali enithe inkokhelo yodokotela ngalolu suku nanokuthi kungani kungabanga imali eshisiwe
mvoka mapholoba njengoba ngichazile ngathi mina imali abantu abazoyiphatha bayophatha 3000 rand kuphela
only 3000
kodwa umuntu ozobe bhalisa uyokwazi ukuthi efake u 500 rand mapholoba
okubamba indawo
okubamba ini indawo bese kuphatha 2.5 mapholoba yona mali leyo ozoyiphatha awukwazi ukufika no 3000 rand kodwa ubungazange ubambe ini indawo mfoka mapholoba abantu uzoyiphathela irezi yakho umuntu irezi yakho uzoyiphathela u 27 rand uyiphathela bese kuba yilamabhayi awu 2 amhlophe mfoka mapholoba
Dokotela bathi abantu sizwe ngathi kule game nihlukanisile la ezintweni zokuphahla abesifazane limhlophe mhlamba uchazise kahle ukuthi kungani libe emhlophe labesifazane abesilisa libe bovu nanokuthi ukucacise ngoba kubhaliwe yebo phansi ukuthi ukhuluma ngesiminofu ukhuluma ngered label abanye buthole sefika nje ne T-Bags lakhe alifake ebhodleleni kube bovana ebophanise ngeyintambo
ngoba ngoba ngisho wesifazane uyophatha isiminofu yilo
also party red label
abantu ngifuna bakuqonde ngifuna bakulindele ukuthi lapha ya kahle kahle siyonceda abantu abane inkingi ukuthi into zabo mapholo baziphumeleli into zabo aziphambili I red label nesminoff kuyobe kuphahlwa
okay
ngoba ikhonto ngifuna yenzeke mapholo konke ngifuna yenzeke mapholo njengoba ngithi mina kuba bonke abantu base capital bekade babuza Dr. Njongo siyanini emfuleni nalolu suku lufikile nalolu suku lufikile yilani yokhuculula khona izinkinga zakho emfuleni yila engiyoqondisa khona wena nezidalwa zakho yilani yokulungisela khona inkinga yakho wena obona ukuthi ikwembethe ihlanyana ohlupheka amapholo
Inombolo dokotela.
Nombolo abantu okubhalisa 079
079
045
045
34
34
46.
Usuku mhla ka 3 December 2022. Alukho lulo.
Sihlangane khona.
Asidibane.
Durban stage ngase Sasol. Asihlangane khona.
Abagibela amabhasi bengasuka ngolesihlanu liyobafikisa ekuseni ngo 6 o'clock e Durban station.
Impela ngemfoka amapholoko.
Abahamba ngamabhanoi bayo director bethathi uphi bhekethe kwini e Durban station.
Hayi kunjalo kunjalo nje amapholoko.
Makusuka lapha emfuli, makusuka lapha e Durban station kubhekwe emfuleni. Umfula nithanda ukusho.
Hayi umfula ngesusho umfoka amapholoko ngoba khona laba bazohamba bathumela izinto zabo umfoka amapholoko.
Kanti akufuneka usuku liphazamiseke.
Akusuka kufana kufuna ngalo uphazamiseke mfoko amapholo.
Kuzwakele dokotela sibonga kakhulu ukukhuluma nawe.
Sibonge baba.
Hawu ngikumnandi. Siyaviva no MC Kolobas. Siyaviva hawu ngikumnandi. Siyaviva no MC Kolobas. Siyaviva Siyaviva no MC Poloba andile ndala ngoko umenjalo qhawelethu andile ndala ngoko umenjalo qhawelethu andile ndala ngoko umenjalo qhawelethu awubuke siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva